yaksasa amanye amandla. Mabelela mngane wami, sophumelela izwa nami. Endonge yethu sinikiwe, sobuya kusasa amanye amandla. Izwa imithandazo yabantwana bakho, yehlisa umoya wakho wempumelelo. Izwa imithandazo yabantwana bakho, Nkosi, sikelela. Izwa imithandazo yabantwana bakho, yehlisa umoya wakho wempumelelo. Izwa imithandazo yabantwana bakho,
Chando la colusane, chando la colufanele.